Sijabu kuja hapa, si namba ni yako.
Ngoja, naweza explain. Naenda kuwatch game live. Wewe kana
na watch na wewe. Nashindanga kushinda ukiweka ni football saa zote na utaki ni watch comedy.
Sasa ni kule.
Usiniongeleshe na wewe.